abafungwa benshi ngo ntibagira abababuranira, aha rero ngo bigatuma bamara imyaka myinshi aho bafungiwe. Ibi rero bishikirizwa na Nshimirimana Jean Marie, umukuru w'ishyirahamwe Ntabariza, hakaba hari mu ruganda yateguranye n'abashingwamanza mu ntumbero yo kuraba ingene byifashe ibijyanye n'abafungwa. Reka tumwumvirize.
Twebwe n'akanyamuneza cyane mu ishyirahamwe Ntabariza kubona twakoranije abantu babashingwa manza nkaba, akandi akaba ari programa izobandanya haba kubacungera amabohero, ikintu cyose kiyerekana n'ubuzima bw'abanyororo. Abo uno munsi tukaba twakoranije aba bashingwa manza mugabo tukaba kandi bose abashingwa manza uko bangana muri buno Burundi, bakaba izi nyigisho zatangiye uno munsi bose bazizobashikira. Intumbero rero y'uno munsi gituma twakoranije bano bashingwa manza, intumbero ya mbere ni uko dusanzwe tuzi yuko muri kino gihugu iyo umunyororo cyangwa uwundi muntu ari imbere y'ubutungane, ko rimwe na rimwe usanga abashingwa manza hari igihe baba bakeneye guhuranira abantu baronse ukuntu biyunguruza. Rero twebwe twabigize kubera tuzi yuko ibitigiri by'abanyororo biri mu mabohero yo muri kino gihugu cy'u Burundi, bamwe bamwe mu kuburana twagiye turabona yuko bataronka abashingwa manza, hanyuma mu kuburana kwabo ugasanga imanza zadindiye. Hanyuma murazi neza yuko umuntu adafise igikurikirana usanganye n'ibyiwe aba biba bimeze nk'udahari. Rero intumbero yo kwigisha abana bashingwa manza, ubwa mbere murazi yuko umunyororo yari mu ibohero arakenera ibyabona, ni ukuvuga amasura. Ayo masura rero nta wundi aza kuyamuronderera n'abo bashingwa manza. Rero ishyirahamwe Ntabariza dusanzwe duserukira imbere y'amategeko ryatangije iki gikorwa kugira abashingwa manza intambamyi twagiye turabona mu buzima bw'abanyororo bwa misi yose. Intambamyi ya mbere twarabonye kwari ukubura abababuranira, hanyuma cyangwa ugasanga bamwe nabo baburanirwa ugasanga nabifise, abatayifise rero bamwe twakwita abantu nikora ugasanga ntibarose abababuranira. Rero twebwe uno munsi dutangije kino gikorwa ku mugaragaro kugira bamwe bitwa kwari bantu nikora cyangwa murazi kwari abanyamahanga usanga bapfungiye muri kino gihugu, abo bantu bose twebwe twifuza yuko umuntu yopfungwa mugabo hakurikijwe amategeko y'isi n'igihugu cyacu, kuko turazi ko kiri mu bya mbere byateye umukono ku masezerano mpuzamakungu yerekeranye iby'agatekakazi na muntu. Rero tukavuga tuti dukeneye yuko umuntu kuva ku mutumba agifatwa hobonekwa umushingwa manza ari imbere y'inyamiramabi imufasha kuburana, kuko tuzi neza yuko amategeko murazi mwese muri kino gihugu si abantu bose baza amategeko, ariko abashingwa manza kubera baba baza amategeko hari igihe baba bari imbere y'inyamiramabi barashobora kusabira uwo muntu yafashwe kugira azaburane yidegembya, ariko uwo munsi urumva ko abasimbutse kurara mu bihere no kurara muri ya mabohero amwamwe usanga nyine hari kure y'imiryango yabo. Niyo ntumbero rero twebwe uno munsi twakoranije bano bashingwa manza bazomara iminsi ibiri muri ino ruganda. Ubwa mbere murazi umunyorori yapfunzwe nta burenganzira na bumwe aba agifise, na yadanditse imwe karangamuntu nta burenganzira bakifise ko ubwa mbere bakimuhagarika abanza kuyisiga, hariho ahantu bayisiga. Urumva rero neza yuko icyo gihe iyo ntambamyi ya mbere kuba wanatswe ubwenegihugu, hanyuma ukaba udafise uburenganzira ku muryango wawe, ari ufise abana cyangwa ari ufise umutambukanyi umupfasoni. Murumva rimwe na rimwe hari igihe usanga abantu bapfunzwe kubera iby'imiryango, ugasanga umugore yasigaye mu rugo asigaye aragira ingorane z'abana, ukwiga n'ibindi n'ibindi. Mwese murazi yuko muri kino gihugu cyangwa ku isi yose umuryango ugizwe na serugo, kandi bari kumwe n'umunarugo wiwe baba bashoboye. Mugabo amashyiga havuyemo rimwe ntasubira kwitwa amashyiga, urumva ko haba haragahaze. Rero intambamyi abanyororo bagira, urumva agiye mu munyororo nta mafaranga aba agifise, n'uyo afise kuri konti hari gataronko buryo bwo kuja kuyarotira birumvikana rero ko munyororo muri make abafise ingorane nyinshi haba kubaho gufungura kuko muraze naho leta ifungurira abanyororo imfungurwa ntiziba zikwiye kuko uba ari umwuga umwe kandi umuntu yemerewe gufungura imyuga itandukanye